Dino munezero mwinshi gusura kuganira namwe mu kino gitondo kuko mu muziki ganiro kanguka mushikizo na jewe Chris Ndikumana uno musi turi ku musi wa gatatu ku musi wa gatatu rero nakunda kubumvisha akamaro ko gutegura umunsi hamwe nandiho mu gitondo ni kintu ciza cyane umuntu wese yakangutse akwiye gutangura umunsi hamwe nandiho cyambere no kwiye kumenya icuri wewe wizera Yesu Kristo umwami n'umukiza ukuntu Imana kubona ikubona ko uvuze agaciro kuri yo kuko uje kuyiserukira hano ku isi Yesu yabwiye abigishwa biwe ati mube umuco w'isi utaratara kuri umuco w'isi kugira ushobora kuba umuco w'isi nkuko bikwiye no kwisengera kugira utangure mu gitondo umurika nk'umuco w'isi ngo igisagara kiri ku musozi ni gishobora kwinyegeza ivyo tuko tusaba mu Matayo 5 murongo wa 14 kujya ku 16 murongo wa 14 yavuga ngo tube umuco w'isi Matayo 5 verse 14 16 14 ngo tube umuco w'isi murongo wa 15 werekana ko itara iyo ryatse rimurikira abantu bose bari mu nzu uri mu nzu itara ni rimwe ariko bari mu nzu bose baramurikirwa kwero muco urakwira inzu yose ariko nshaka kugaragara cyane ku murongo wa 16 verse 16 havuga ngo umuco wanyu ube imbere y'abantu kugira babone ibikorwa byanyu byiza hanyuma bahimbaze so wanyu ari mu ijuru ndakunda gusa ahantu ngo so wanyu ntibavuze ngo se wabo mugavuze ngo so wanyu mwewe mwizera niko mbwira abantu bizera ni mwa w'umuco abazomurikirwa n'uwo muco bazohimbaza Imana so wanyu wo mu ijuru iyo bavuze ngo so wanyu nuko bobo ntibarakizwa ntibaramenya Imana n'abantu b'Imana ariko sabana b'Imana abantu bose sabana b'Imana n'abantu b'Imana ariko sabana b'Imana ariko rengo so wanyu mwego muri abana b'Imana bamuhimbaze nduva yuko n'abataramenya Imana n'abatarakizwa barashaka guhimbaza Imana barashaka glorify Imana barashaka guhiciwa Imana kubera ibikorwa byiza abona muri mwebwe rero buri munsi umuntu wese kwanyuviriza yakijijwe yakiri Yesu umwami n'umukiza akwiye gushima muri vyose akwiye gutanga ishimwe yuko uratanga ishimwe rero muri vyose nduva yuko Imana yagaragara muri wewe ivyo rero bisaba kutegura umunsi masengesho kugushe kumurika bisaba ubuntu bw'Imana kuko nagenda kumenyesha yuko iyo uvyutse mu gitondo ugatangura umunsi w'imyoza widodomba utarasenga ugafungura ugacusoka gutyo nta muco nushobora kumurika nushobora kumurika utatangura uyu munsi nandiho ndabisubiramwo nushobora kuba umuco umurikira abandi igihe udatangura umunsi hamwe n'Imana mu gitondo iyo utanga uyu munsi hamwe n'Imana rero ucumurika ucuba umuco kuko ari ikintu kiba hagati yawe n'Imana iyo ukurasenga kumva urushobora kutabibona n'amaso y'umubiri nta kirihinduka bakubona bakubona kwa kundi ariko mu isi itagaragara mu isi y'impwemu y'umwuka hari ikintu gikoreka iyo umwana w'Imana vyutse mu gitondo agashira umunsi wose maboko y'Imana hari ikintu gitegerezwa gukoreka rero umurongo wa 16 urakomeye kuvuga ati abantu baza kukubona uno munsi sivuze nk'abantu baje ku kazi gusa shaka kuri mu retreat uri muhira udasohoka ariko abantu baza kukubona nubwo wagunye muhira nubwo uri mu bitaro abaza kukubona baje gukura mu bitaro babone ibikorwa vyiza babone inyifato nziza babone kutandukanye nabo Yesu yarakunda kuvuga ati dutandukanye n'abisi sizi ko mwabibona ko yakunda kuvuga ati niwakunda ugukunda nta kintu na kimwe ubwize gitandukanye n'abapagani n'abatizera kuko nabo nyene bakunda babakunda rero byamezera Yesu yuko dukora ibintu abandi badakora abatizera badakora kugira batwigire ko mbega wo kuranyuviriza hari ikintu abatizera bashobora kwigira ko hajye ukora ku kazi nimba ukora n'abantu batizera batazi Imana atakwizera bafise mbega ugiyeyo hari ikintu bakwigira ko hari nyifato yawe ushobora gutuma abantu bavuga ati uya muntu atandukanye na twebwe mbega imvugo yawe iratandukanye nabo ahandi kumbwira abantu bari kuranyuviriza bari muri kanguka bakora hano hari abapagani bavuga ibicego bavuga ibintu bidaheshe Imana icubahiro bavuga ibintu bipfuye nabi hanyuma nawe ukajamo ugatwenga nubwo utabivuga birakunezera kandi ukamurikora bumviriza nashaka babone itandukaniro hagati yawe nabo bari kuvuga ibintu bidaheshe Imana icubahiro bumve ko ahantu atarahawe kandi ikintu nashaka kubabwira iyo umuntu vy'ukuri afite ivyamwa vy'agakiza ivyamwa vy'ukugororoka abatizera baratinya no kuvuga ibintu bidaheshe Imana icubahiro iyo akumwe nawe nimba atacyo yabwira bakabikubwira na wewe kumva nawe wobijamo nukuvuga ko hari ikintu kitagenda neza mu gakiza kawe agakiza kawe gahagaze neza utinya Imana uvuga Imana ugaragaramo ivyamwa vy'agakiza abatizera mukorana canke mwigana bazotinya kubwira ibintu byari byo vyose ibintu bipfuye kwera babona Imana muri wewe nimba umwana w'umukobwa wigana n'abapagani abapagani bakashaka kugubwira amajambo bashatse bagakora koko bashatse nuko tagitinyiro ufise iyo ufise ijambo ry'Imana iyo ufise ivyamwa vy'ugororoka vy'agakiza abo bapagani bari kumwe nawe bazotinya no kukwega no gukorako kwa vuga ati uyu muntu afise imana muri we mbega barabona imana muri wewe kugira ushobora kumurika rero wa mutangura umunsi wose n'amasengesho kandi imana izogaragara imurikire abari hafi yawe bose. Tugeze mu mwanya w'inyigisho turakomeza inyigisho nise ibihe vya nyuma canke iminsi y'iherezo ariyo le dernier jour tumaze iminsi rero ko turaba ibimenyetso Paulo yandikiye Timoteo amwereka ko turi mu bihe vya nyuma twarabonye ibintu bishika kuri bitanu yariko aravuga aho nababwiye ko nanditse ibintu bishika 19 Paulo yandikiye Timoteo ejo rero twatugeze ku cya 14 avango abantu bazo bari ennemi des gens de bien bazo barabansi babantu bagiri neza hariyo verse y'ikintu bavango abantu badaku ndi vyiza ariko aha muri ruise kwa vango ennemi des gens de bien nuvuga yuko abansi babantu bakora ineza uzoraba harabantu akazi kabo ntibashaka umuntu akora ineza canke umuntu atera imbere munafasha abantu munakora ibintu vyiza munakundwa harabantu baca abansi biwe bagaca bashaka kuja ku marezo sosio kugwanya umuntu ariko arakora ineza bakaremenkanya bakandara kwemeza abantu ko umuntu akora nabi kandi akora ineza ibintu nk'ivyo rero kenshi imana yonyene iracurubanza imana yonyene irerekana neza ko uwo muntu akuri neza fyukuri atabobeshe burimwo ariko abantu bari ngaho gira babigwanye sinzi ko byumva abantu kenshi bagwanyana akuri neza uzosanga bobo ataneza nimwe bakora ni nk'abajyana twavuze abakaluminiateur batukana canke blasphemateur uzosanga ama video yabo ari Facebook ari YouTube ico bakora no gutuka abakozi b'Imana no gutuka amashengero ari ugasanga nanyigisho bobo bakora tanga bananirwa kwigisha bagatuka abari kubarigisha siko muvyumva mu mihamagaro dufise muri bibilia nta muhamagaro wo gutukana urimo nta muhamagaro wa blasphemateur urimo ije nibihe vya nyuma ndashaka nababwira abakozi b'Imana kubona nyuviriza ni umva abantu bakora gutuka kuri Facebook kuri YouTube nibiki nibikuci intege kuko turi mu bihe vya nyuma turi mu minsi y'iherezo nibisanzwe ko nimbuko ri neza bazokugwanya cyane washaka aho uzogeza kugira neza niko bazokugwanya bazokuvuga bazogutuka bagohora ubusa ivyo vyose Yesu yaravuze ko bizoba nakigiye byaraba nivyo ariko no musi biraba kurundi rugezo kuko biroroshe gose no musi mu bihe vya nyuma mu minsi y'iherezo biroroshe kera tufate kera ngiye cha Paulo cha Timoteo mu Paulo kugira umugwanye byasaba kugenda mu ishengero ukazuregera umuntu umwe wese ukamubwira kuko utari umpastor ni waje imbere y'abantu nguvuge washagena mu nzu kunzu ukaja mu nzu imwe ukavuga uti aya Paulo biyavuga akoreshwa na satani buya bushobozi bajya bose bakira ni satana mukoresha ukabwira umwe ukabera abantu ku soko ukaja mu bantu mu mugwi ukababwira umva byari bigoye ariko mu minsi y'iherezo biroroshe ugenda kuri YouTube ugira channel ya YouTube kubuntu cyangwa ugaca kuri Facebook ukagira page ya Facebook kubuntu hanyuma ugacufata telefone ukagira selfie video ugashitangira kuvuga abantu bagukurikira bavyumva uwo mwanya nyene nukeneye kuja kwasanga amazu yawe kandi rero ari ikintu namaze kubona mu bihe vya nyuma mu minsi y'iherezo abantu batukana barakurikirwa n'abantu benshi kuko abantu barakunda kumviriza ibintu bibi bidahesha imana icubahiro sinzi nicyo nabonye mu bihe vya nyuma kuko abantu bagwanya abantu bakora neza barakunda gukurikirwa kuko ari abantu bakunda kumviriza abantu batuka abandi nice cuka niwo mwuka uri mu bihe vya nyuma iminsi y'iherezo ndiko ndabwiragira mu menye ivyo turimwo wewe wubakire ku rutare nibiguhungabanye urabe ibintu bigutera intege bikuzuza bigukuza kuko mu 5 havuga ngo abo bantu kwigirwa kure wegera abantu bafite ubuzima wegera abantu bafite muhemu w'Imana bafite mwuka wera niwe mukeneye kwemera ufite muhemu yera urya no ukeneye kwegera no kuvuga iki simaga kugenda mu mazu yabo kera byasaba kugenda mu mazu yabo uno munsi no utaje mu mazu yabo uragenda ku mashene yabo uragenda kuri abyo bavuga kuri Facebook kuri YouTube ugasanga n'amajambo ashobora guhindura ubuzima bwawe ashobora gutuma wihana uva mu vyaha ariko no kumwumviriza umuntu atukana gusa nawe wiyo mpwemu yo gutukana uzusanga yakugiyemo mu mezi atandatu mu mwaka umwe ugasanga nawe utanga guca imanza utaharusha imanza utanga gutuka abakozi b'Imana utaharubatuka kubera iki no gutwi kwawe wahaye bajya abantu mu kubakurikira kugira ibyo bashire ko byo aposta byose kuba bironka uri abone kumubironko bironko 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 bironka bigena biravyishi muri wewe ugasanga nawe ni imvugo yahindutse ukubona isi vyahindutse kubera iki hajye guma wumviriza haraguhindura nima wumviriza ibintu vyiza uzogira inyifato nziza nima wumviriza abantu bafite amacakubiri uzogira amacakubiri nima bafite abantu bankana uzogira urwanko nima bazumviriza abantu bavuga ibishego uzosanga wageze kwifuza ukaja mu bishego na wewe nuwaja ku bantu bavuga ibintu bidaheshima n'icubairo uzosanga byamaze kugira ubuzima muri wewe ni nk'ifungurwa ufungura nimba ufungura ifungurwa atabuzima zifise ataco zimaze uzokonda unanuke uhere ako nubagira ifungurwa zikomeza uzogira inkomezi rero kujya ufungura gaho umubiri ivyo wumviriza biguma bija mu matwi yawe birafise icyo bizokora muri wewe nicyo gituma nababwira yuko mukwiye kubahange mugahagarara mukubaka ku rutare ari we Yesu Kristo ejo rezo komeza hari ibindi bimenyetso zobana yavuga ndio bahezagire mugira umunsi mwiza.